You're watching MBC. Very shortly, we'll be crossing over to the capital city, Lilongwe, where government officials led by Honorable Patricia Kaliati are to address the Malawi nation. Posajidwa apa, tikupelekeni kwanza tu kulilongwe, kumene akulakula boma, motsogozedwa ndi mneneri wa boma, olemekezeka Mai Patricia Kaliati, akalankhule ku mtundu wa Malawi, mutenga wapadera. Tsopano ndikuperekeni kwa akuluakuluwa kuti atilankhule.